Halkan waa Janaalka Abdallah is the guy waxa ku soo
kordhin Janaalka Abdallah is the guy.